Chekumenya. Bafashe kumenya ni kiganiro gitanga inyigisho ku bijyanye n'amakori n'amatagisi. Icyo kiganiro kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza.
Inshuti bagenzi, muri kamera twumviriza ndabaramukije. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro bafashe kumenya. Iganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ubuyobozi bujeje kumenyesha makuru mu kigo BR. Abatanga kori bagiye guhora bamenyekanisha bongera bariha amakori babicishije mu buhinga bwa none. Ikigo BR giherutse gushyiraho umuhora wo kurihira ko cise portail de déclaration et de télépaiement mu gifaransa ariwo ikori. Ubwo buhinga bushasha buzofasha zina mutanga kori kumenyekanisha no kuriha amakori atarinze gushika kuri banki. Ubwo buhinga rero bukaba buje kubapfunyiriza urugendo hamwe no kubacunguriza umwanya umwete. Ikiganiro nibafashe kumenya ugira kiremeshe ni Filibere Musobozi amahori wanyu. Muri uwo mugambi ujanye n'uwo muhora mushasha wo kumenyekanisha no kurihira ko amakori ikigo BR kizokorana na cane cane n'amabanki. Abegwa no gukoresha uwo muhora uri ku buhinga bwa none n'abatanga kori bisununuye bita les grands contribuables hamwe n'ababayabaye bita les moyens contribuables. Regis Shimineza ni warongoye umugwi w'ubuhinga ujejwe uwo muhora.
Ubuhinga bwa none kugira bukoreshwe umutanga kori arakeneye inimero akabanga. Iyo nimero rero ni kugira imufashe kwinjira kireho ikonte yo muri ubwo buhinga hama ashobore kwinjira amenyekanishe amakori yiwe. Rero kugira yinjire bwa mbere arakenera iyo nimero akabanga aza gutora mu kigo BR.
Muri kino gihe rero ikigo BR kikaba kiriko kiratanga amanimero kabanga ku batanga kori kugira baronke uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muhora.
Inimero ziko ziratangwa umutanga kori wese abishaka arahamagariwe mu kigo BR abari muri mu gisata cy'abatanga kori bakuze cyo bita les grands contribuables begera ubuyobozi bw'abatanga kori bakuze nabo mu gisata cha les moyens contribuables nabo nyine begera ubuyobozi bwabo.
Ikigo BR cyarakoranye uruganda n'amabanki kugira barabire hamwe ingena bazofashanya muri icyo gikorwa. Evariste Nintunze akora mu ibanki nkuru y'igihugu n'umwe mu bari muri urwo ruganda.
Musanze dukorana mu mapiration menshi atandukanye kuko hari sisteme dukoresha bakabitumikira ayo mantuze mapema yabaye hanyuma ashitse mu ntuze muri banki hamukata tuyashira ku makonte OBR vyose tubikorana umwanya wose bisanzwe bikorwa.
Muti none amabanki n'ikigo OBR bazokorana gute? Turabibwirwa na Evariste Nintunze akora mu ibanki nkuru y'igihugu.
Uruhara muri kino gikorwa ni uruhara rudasanzwe kuko nka banki nkuru y'igihugu niyo ijejwe kwegeranya amakori yose mu gihugu tukashyira kuri konti ya OBR iri muri BOB. Rero ni muri icyo gihe igihe tumaze kugara ibikorwa byo gutoza amafaranga ku munsi catubikira OBR je twita historique de compte kugira nayo ishobora kubona batanga kori amafaranga yose batanze kuri uwo munsi.
Nkuko ubu bintu byifashe abatanga kori bamaze kuronswa amanimero kabanga bazoca batangura kumenyekanisha no kuriha amakori batarinze gucoka. Regis Shimineza arongoye umugwi w'ubuhinga ujejwe ico gikorwa.
Ubu turiko dutanga izo nimero hanyuma abazoca bashobora kwinjira bace batangura gutanga amakori y'uko kwezi. Byose birateguwe kugira ngo abatanga kori bashobore gutangura kumenyekanisha. Mbere uwashoboye kuronka ya nimero arashobora guca yinjira agashobora kubona urubuga hama agashobora gutangura kumenyekanisha amakori yiwe.
Uwo muhora mushasha rero ugiye korosha ibintu nkuko tubibwirwa na Evariste Nintunze wo mu banki nkuru y'igihugu.
Kuko nkubu umutanga akora azwa yibereye ari mu nzu yiwe afite internet ashura kuzoriha atari yinze kwiyunguruza. Ivyo bwa mbere bifite akarusho kanini kuko umwanya aho akoresha mu gutonda umurongo mu mabanki umwanya uzogabanuka. Umwanya aho akoresha mu kwiyunguruza bizogabanuka. Yibereye muhira kandi bizona mufasha uko ikintu atekanye atuje kandi kandi ko mubigiye kuza kuzana nuko bizokora amasaha 48 kugira ntazo ari mu ijoro y'ivire ukazi aruhutse atadogera ikibazo ngo amabanki buyugaye ngo mpava ndaronka ngene ndiha umva biroroshe cyane ngene umuntu azotanga ikori yibereye muhira kandi ubizonyaruka kuko yibereye muhira akamara kukuriha yibereye muhira ukeye amabanki yuguruye azosikaba bakora ibyo bikorwa byiwe atenze kuyunguruza kandi atakindi kintu bize kumusaba rero uko tumira abantu bose ko kwitabira n'umugambi ko n'umugambi uze kuborohereza kandi ukazotuma mbere ibikorwa byawe bigenda neza kandi bakanabikora badacerewe ikindi aho usanga kare nko mu kugira amadeclaration bena kuri abantu babakorera ariko bo bazovyikorera bo nyene atawe ndi muntu arinze kujamwe hagati kore rubaruhinga ukoroshye ukoresha no kuri telefone umuntu ashaka kuvyikorera ikagenda neza
ubwo buhinga bwa none bwo kumenyekanisha no kurihira ko amakori bise ikori ngo buje hageze turabishikirizwa no komiseri mukuru w'ikigobere Jean Claude Manirakiza
ubuhinga dushize kumugaragara no musi bwo kumenyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi biciye ku buryo bwa none ku kigo obero bwa mbere bifasha ko imirongo twahora turonka mu gihe cyo kuriha imakori icihera cyo ni ca mbere ica kabiri ni mpapuro barinda kuja kwandikisha gufotoza no kubika ica gatatu ni uburyo budufasha kubika ibyabaye muri kahise ngita ma statistique ku buryo bumeze neza ku buryo bidufasha gukontrola uwarishe n'utarishe warengeje ko n'utashoboye gukwitsa
uwo mugambi rero nguzofasha yuko abatanga kori bataja bararenza bya biringo byo kumenyekanisha ko no kurihira ko amakori komiseri mukuru Jean Claude Manirakiza
declaration ntuyikora ngo icihe ubwo nyene urashobora kuyitegurira ukayirindira iminsi 2 3 icyo wirinda no kurenza bya matariki kigobere canke leta yashizeho cyo kugira ijya declaration mugabo kubera ufise umwanya muremure wo kubikora nibaza ko iyo ngorane ya connection canke umuyaga nkuba itazobuza ku umugambo ushobora guteza imbere ukorohereza abantu narijya ubafasha ko kongereza umwanya umwe bahora baza gutonda batora impapuro agumye mu bikorwa byiwe
yaba amabanki caba ihigobere umwe wese azobafise uruhara mu ikoreshwa ry'ugo rubuga ihagize shimi neza arongoye mugwi ubuhinga wo gushyiraho ugo rubuga
urubuga rukoreshwa hanini n'abatanga kori rugakoreshwa n'amabanki amabanki y'ubudandaje hamwe n'ibanki nkuru rugakoreshwa hamwe n'ikigobe rero umwe wese arafise uruhara kugira ivyo kuriha n'ivyo kumenyesha amakori bizogende neza bice mu rugo rubuga hanini igikorwa turimo no munsi nicerekeye ivyo kuriha amakori ducishije ko umutanga kori wewe abwira banki yiwe tindihira banki kariha hama amahera gashikira muri banki yiriha ni banki y'ubudandaje hama amahera gashikira kuri konte muri banki nkuru y'igihugu hama obere nayo ikazobona ivyarisho aho hose niko ndababwira umutanga kori wewe yamaze ku abikora ariwe mu kanya gato hama araheza karonka gwa rupapuro bahora baza gutora mu kigobe bita kitansi cemeza yuko amahera yayarishe kandi yadushikiriye ivyo rero azohora kironka muri ugo rubuga atarinze gusubira gutonda urumva yuko abo bose twakwita mu rurimi rw'igifaransa ba partenaire bahambaye kugira umugambi ishigwa mu ngiro ryawo kuko waramaze kuja ahabona ishigwa mu ngiro ryawo ligende neza babo
uwo muhora mushasha ikori bizotuma ibyo kwihenda bitakibaho canke bigabanuke cyane hejise shimi neza
muvyerekeye byo kuriha amakori uko vyahora bikogwa yashobora no kwihenda ariko aruzuza urya rupapuro twara mu banki kugira ababyire tiriha ikori rinini ugasa canke ibanki yiwe ugasanga ivyo yagize ivyo yarishe ntibihuye n'ivyo umutanga kore yagiye aha karusho kahari kuri urubuga rushasha nuko umutanga kore ariha amahera atarenze ikori yategereza kuriha nta hantu ashobora kugira ngo yihende ashemwe amahera arengeye kuri urubuga rugarukiriza ku mahera yategereza kuriha ashaka nako kuriha yari munsi nta kibazo na kimwe arashobora kuriha yari munsi nkuko ashobora kuriha rimwe kabiri gatatu kugira kwize ufate yashaka kuriha nk'ibihumbi amajana atanu arashobora kuriha ibihumbi ijana agasubira akagira iyindi pema y'ibihumbi ijana gushika kwize urumva wewe kwihenda yo kwihenda ahubwo yaba byashoboka yuko ariha menshi yarengeye ugiye muri mwibanki naho bazokora barafise ingene bahora bakora kugira babone iyo umuntu yihenze babikosore bizoguma bishoboka ahubwo bigiye koroha gukosora bene utwo dukosa
hamwe naho horamo kahabaye agakosa ngo biranyaruka kuboneka kuri uwo muhura Evariste Nintunze wo mu ibanki nkuru y'igihugu yari yitavye ugo ruganda
cyo cyose baribaye umuntu akone ko abaye ikosa birakosogwa nk'akarorero nk'umutanga akora ashobora kwihenda yari gutanga ibihumbi 10 agasanga yihenze gusageze nk'ibihumbi 100 adushemenyesha iyo banki yiwe asanzwe afisemo konti hanyuma iyo banki nayo yamaze kwirungika muri banki nkuru y'igihugu nabo yibacaye gukosora byoroshe kandi umwanya muto kuburyo nabayo iyo kosa ryo kwihenda atuma amafaranga yiwatakara ahubwo bikosorwa neza cyane kuko si bizo bibaye ubwa mbere nuko no mindi minsi yose mu kazi ka minsi yose mbere na banki arabizi yuko habaye ikosa rirakosorwa navyo nyene ntashobora kubikosorwa ko ukosora usanzwe bihari
Na hano rero ntutu bagenzi iganiro bafashe kumenya kwa iko bateguriye igarukiye
bafashe kumenya
mariko
barakomeza n'abakengurukiye ijanye n'amakuru
na matagisi bashigirije abanda bifuriza amahoro
n'iteki wanyu kirishura ku bibazo byose abatanga ikori bahora bibaza bafashe kumenya